emsini odlule kuwo. Ngifuna ukukutshela ukuthi inkosi ibikhona futhi ibikubhekile. Namhlanje ngithatha leli thuba, ngifuna ukukutshela ukuthi
kubo bonke ubunzima odlule kuwo. Kodwa inkosi mama ibikubhekile.
Thank you.